mshindi wa pigano hilo kwa 2-1 red corner. Apoli. Change of officials. Change of officials.
Ngangara. Yo hiyo watanguka tu sasa hivi. Yeni vitisho nganga piga right left hook. Unamdanganya na number 1 anakuja tu. Yo.
Asiamke nganga.